ugimbura ubushumo mu kayanje ubukama ugimbura ubushumo mu zende zanje ubukama bwa ugimbura ayi mukama ubushumo buhereza bwanje ubushumo business zanje ubushumo mbesiri yawe turatire ko kugenda ba ugitiye ro marinye ko kunda ko ko marinye ko 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 miju ko 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 mwana wawe Yesu Kristo
Amazungu kanje gaye komugisha. Yemerwa yaje komugisha.